talk about all the people that we didn't trust. I got a secret. That year, you got a boyfriend. I didn't like him much. Next year, I'll have a boyfriend. I'll never be out of touch. Now I only see you on the internet. You look perfect with your new best friend. Was it worth it? Moving out of state, I only miss you a little. Every day, da 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 da. Swings of the park, smoke cigarettes. Thought that we were pretty cool till that became a real bad habit. That year, you went to college. I didn't call you much. Next year, I'll run away. Someone will miss me lots. Now I only see you on the internet. You look see-through. Are you bored of him? What does he do for you anyway? Anyway, da 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 da